kupitilira ndi programu ya Kangaude. Programu mini kwanza tu amini nditu timaoni na kuyambira sabata yata ndi ujeza ndi Isaac Joseph kumaso Owen kumaso Gasta yemweyo maini ambili mbili ndiye tikufuna timve kuti kodi kujokera kulimbi police station zinaenda bwanji mtu wankulu tikupitiliza.
Ya siku mwambili inabizwa kuti pa paja magamoto jananyamuka oso kwanira 4 menda na kuti panali magamoto 4 a police okoka kwa mani makuruza yatu inali pakati uko kunali kuruza mnala askari ozaza iyiso yatu mbali mbali mnakwera askari ukuso kuna iso gamoto ya askari ina ndipo ananyamuka kuti upita nafi kuchipatala ku Queens ndipo tinadusa nse wakanjezao kuma nimaona pa time ni fukana ndi kuzindikira
kumande kuti magazi thupirose
mkundi kuti magazi paimba ndi chithupi chose kuyambira mphuno nkamwa pena pali pose ngakali ngoti thupiri panali bebabwino pa time ni koma nimaona chimechi machitika ndi anatitenga mama zoti tikote nse wabachichiri kuti tizipita ku Queens nadabwa tikukota ngati tukupitirira kuti tukukota pa njamba Freedom Park ndipo pali kankhalango pamene pacha panjamba Freedom Park anakhotera kumene kucha atakhota kumene kucha anapeza kunena kuti ninamva akuti ya malizani amene malizani basi ndini nankhula kuti zoona bwana mfumu ndipe kuti mundiphera chani ine china chose ndikuuzani mundipha chifukwa chani china chose mende akhala ndikupanga ine ndikuti anini ndikuuzani ndipo abwana chana sindika kuti ayi amene mupheni ndipo pompo nango ti okay malizani ndipo nango ukhala chete ndipo popo wa polisi wina anakwanisa kundiombera chest changachi ndipo anaphwasula chest chosechi atapwasula nthawi imweyo kamoyo kanga kanaduka kanangoti akadu zokumva ndasiya kapena zolota munthu ukagona umazika zoti wagona kapena munthu ukagona umazika zoti wagona panthawi imene palibe chimene maziwa inapizwa kuti mwachidule tosa anatitenga ndikatisiya kumoshaya
ndikuti zimene zozo usuma dziwa kale konse
isi ni maziwa kena kale konse sopano izi sopano ndikunena ngati sopano zokumva komanso ma anthu osiyana siyana mina manifotokozera ndipo anatitenga ndikatisiya kuchani kuchipatala cha Queens takafika kumene kumoshale ndipo ma doctors tose anatiyeza atatiyeza tonse anapeza kuti ni mitembo ndipo tosefe anakwanisa munga anayamba sene ndemwe akuti ndipo anani ama manga saru kuchipatala kuja ndi saru zao anani manga ndithu ndi saru yao kundi kulunga ndipo ana manga saru ija kuti pakhosipa manja umu komaso umu ndiku anani koma nambala apapa pamutu pa kuti namba yanga inali 23C dropper C zima dropper mafiji aja kukomaji anani manambala ame 23C dropper C anandika kumene moja ndiku madropa usaji anala atazaza kwa madropa imozi imene inali ndi space ndi imene inatua namba 23C dropper C ndipo ina anandika mene moja atandika mene moja kuti azinzangaja maro kukwa analibe madropa moja kwa manangu wa kwa manambala nda anayika apapa kaninga nina kuti jani ninga nina kuti ka apa shamba kapa ninga nina kuti
kumocha alikuja
ya
kumocha alikuja anangu hika pasi pacha
ya pasi pacha apapa
osati muzima muzima chifua
anangu hika pasi ndipo pantai mene anandika mwakuti panali pa 8 January 2011 imeneo ndipo nagona siku ina kuti pa 8 ndipo pa 9 pa 10 akuti pa 10 ya papa pali munthu wina amene anali mulonda akwa undu kumulanje amene amagwira ntchito mnami wawa anapesa zoti wamwalira ali pakati pogwira ntchito ndi paja munthu ukamwalira ukamwalira kuti wamwalira mundondomeko yake amakulemba zina la kulonse fumu ya ingono, fumu ya ikuru, kumaso boma, kumaso zaka zobadwa. Ndi mtu amene anali ndi good information yake. Pamene ife, inanangu ni kazina kuta uyuyu ni McDonald. Chifuka joti, kuno kulimbi nitafika, nafika ndi zina roti McDonald.
Lawe ni jena ala kulirongwe.
Ala kulirongwe. Kuna nafika ndi zina roti McDonald kumuenda. Ndi akuta mungu lemba McDonald. Wina kutia mungu lemba sibwenu ndi sibweni ka. Mulimbi mosemu na machuka ndi roti sibwenu. Kenaka. Inapisa unia kuti akumulanje aja anakonzeka kuti oti katenge thupiratu kumoshali
kunena ndani
kunena abambo aja anali alonda kuna miwa waja anagula bokosi kuti akatenge tupira kumoshayo
ndikufuna abati message fuwa ndikuona ngati pena ndimakhanga ndikumvesa kwa pena sindi kumvesa ndibwerezepo ineyo kuti pamveke bwino pali munthu wina anamwali ya mwandondomeko
mwandondomeko
anamuyika mkati moto analali mkati momwe
anali mkati
ndipaliso inu amene umuna mwalira chigawenga
ya
ndikuika sonkati
mkati momwe
ndenda mabwera achibalewa mabwera kuti azatenge thupi lawo la umwalira mwandondomeko
ya
itiriza
ndiye anabizaonera kuti munthu amene atangoti afika ndikuti paipa ndani akauti panali pa 10 ndekuti pa 11 pa 12 ndikuti ndiri kumoshale konko ineyo nde anthu awawa amabwera panali pa 12 kuti azatenge thupi lawo kumoshale kuja nde inabwera 17 ndi anthu bokosi nde amampalika office kena kumene amakatenga tikiti kapena chilolezo kuti akasegule kumoshale kuti akatenge kuthupi lawo nde anapizaona kuti nkati muja simulo anthu wose yaya mumalowa amatika mikoko yogona kapena anthu akulu akulu
kaya akubanja
eya mnalowa azibambo awili akuti akulu akulu kapena mikoko yogona iwili azimaiso ya mikoko yogona iwili ndipo atalowa nkati muja mu reception anthu ajama fikira pa reception nde kuti apa uku kuti chigrass ukuku chinagunda uku kumene kuli ngati kumoshale nde apa anaika bedi imene amaonesera nkope apa pali bedi ama uko kuli bafa amataka sambisa ntembo ujama utenga kufikisa apa nchoringa chote au konze bwino bwino aweke mbokos nduti apo pali stones inapizaonewa kuti anthu aja anapereka tikiti kuti ati kumafuna bambo akuti 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 oye anapereka tikiti ndipo awogira nchito omoshale anaiona kuti namba 24C dropper C imene mnalinda munthu uja wamwalira wabwino bwino uja mlonda uja anaitenga tikiti ija kunduka segura kumoshale ndi pakumba pandipo seka fukama seka analo kumoshale kuja mamwe wadzoti akasegura namba 24C dropper C anakasegura namba 23C dropper C imene mnali ine ija ndipo pantha imene akuti ndili chi IS choka choka thupiro seri
akuti zosezo zoti nkwangomva
zokumva sopano akuti ndili chi IS choka choka thupiro seri ndipo anthu aja anati ananinyamula ndikumtenga pa machira au ndikuzandika pa bedi imene amakakatulira salu kwa pali bedi imene ama chosera yani salu kapena kuonera nkhope ndi anapisa kuti ukose kuna alishi ayes choka choka anthu ajana kwanisa ali ndi zina zake zokhanga zimafolo kuzi jama tipulira azungu mminda madimba anatenga zimecha ndikumaphukanya nazo ndi kumakakatu ashi ayes chichi enatenga mahamala ndikumaphukanya zimecha zi ayes zichi ndipo anaphukanya kuphukanya ndikumakakatuka ndikumakakatuka kenaka ndipo amene sopano nayamba ngati ndikulota kukhangati ndikumenyedwa kwambiri
kumaloto
eya anthu akundithamangisa akunimenya kwambiri ena akundiphukanya ndi zisulu ena chani kumaloto kumene kusopano nimalota ngati kusenzwa ni munthu koma ndikulota sopano chau munthu chabwema koma ndikulota koma chozizira chosechichi sini machifu inapizaonewa kuti iwa jana pukanya kupukanya ndipo anakakatula chisali chose chicha atangu kakatula anapeza chibara papa cha chikulu kuso chibu sina bara zoka zoka iwa jamu anazindikira kuto tupili cha siriti
siri mene
siriti kwa mpupeza tarise gula kare antunda wale hapo aona tingwa itanabe aone jani
nkope
ndipo anaitana antwaja tabwerani muoni nkope pantai mene sindi kumva pantai mene maitanasu sini mamva
kuma ukulotabe
kuma ndikulotabe
kuti china yake chikuchitika
china yake chikuchitika ndi anapisa onewa kuti azibambo awiri aja anazuka ndi azimai aja awiri kuma pasogolo panasogola ndi abambo ndi amai ame anasogola kuti aziniandikira diso maso angawa anangoti pakamozi anangoti akapacha kamozi anangopancha kamozi fukwa munthu kamwalira diso limakhala oseka kuma anangodabwa diso langa lapancha kamozi keche litapancha diso lija anapisa kuti awa ugira nchito kumoshala anazindikira kuti munthu watani wazuka awa amai ndi abamba amene anasogola anaona kuti ah chikutika ndi chana anakwanisa kuthawa
ali wa ntembo wazuka
ntembo wazuka anakwanisa kuthawira panja ndi awa ugira nchito kumoshala anakwanisanso kutamanga ndukaseka pa khomo paja cholinga choti awiri wa satani asatuluke bamboso ndi maiso koma akulira ajaso na usi panja hapa ajaso
unale kupanga control pokoso kumene
ya ajaso anambi zote atu kakala anachedwa kuseka pa kuma hape za zinzawa abale yao amina mafuna uzatenga na utupi mtu
akuti wazuka
akuti ntembo uja wazuka ndi anthu aja namba kulira pamene paja zimene zinapangisa kuti ndi anthu aja mbiri
mene muamba kumva iwe
yeah.
Eh
ndikuti pamene popo
kusegula kwa masoko umamva
eh kudiswa tangu la siteguka yonji koma kuti ndilibwezeresa apa pali matani ili makanika
ndinango khalo segula
eh nango khalo segula yonji eh limaone kabetu magazi chonjo ndikaona pa wijini nali ndi zima snap zake za kuchipatala
zilipo
eh no nasiya kuchipatala konko
mm.
Eh pantime ina kukanga dana zitenga sunda police
mm-hmm.
Inapeseka unena kuti pantime ina awa uku atango seka pa kumu anakatenga zisulo ukuku zisulo anatenga zima hamala zima 14 pounds ndi zisulo zina
ati ukuya nchito kumoshare
ukuya nchito kumoshare aji ndi poti waja anamba kumenya sopano kuni menya ineo
kumaliza
eh ya kumaliza ndezi pia lazima ndikuoneka nazo mtu umumu kwa mtu
eh hapa chipi izizi si kuba kuja huko
ai moti mtu
zipiera izima pounds zonina kuti uyiwadzuka
eh ya
kuti zoni okay zonina kuti ngani zimezi zimamveka
zona zimene
zonina kuti ama maliza mtu akakazimbuka kumochana
zona zimene zi ndipo pantime ina anthu aja namba kuni menya ndi zima 14 pounds zima hamara papa 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 ndi amati akamenya pakhungu paja pamakhanga ati atenthe sapo magazi ayamba kutanipo kuyendapo zimene zinapangisa usupano ndizindikire kuti
anthu awawa awiri ali mumu
awiri wandu kuti ali muti ali mumu amaende abamu
akuona
akuona koma ngotere ku countera ali ku countera pamuli countera mumu tikapeza kuti perception
inde inde
anawa kumene kuja ndangowera mayonji ndimani pwanya pamwe pacho kumenya kumano mpaka leo lino sinema izo zvoti mphavu nina zitenga kuti kwa pantime ndinali muti kuti singaende mende kunena kuti zosezi izi anapwanya pwanya pwana nombera zipopo 22
mazuwaba
ndiri ndi zipiera zake za zipopo 22
kuti kumatha kuwerenga 1 2
yes nimatha kuwerenga mpaka 22 ndinapizwa kunena kuti ichichi anapwasura choseji ichiso anapwasura moti nyama yambiri apapa ndiyo ikiridwa ndinapizwa kunena kuti ndinaze kuti ala ndikumenyedwa ndinangozuka kuyamba kutani sopano kubweza koma pantime ndinali uchochichoti singapondese kwa ichichi chakota chiruku uchene anga mbali mozi takula mbali mozi labwera huku ndichinena ichichi chakwasura koseku kukuku
so umabweza bwanji
koma kumene natenga mphavu sinema kuziwa mpaka leo moti olineso zima ndabwisi koma inapizoti ndazuka mpaka kuyamba kumenyana wanthu aja kumenyana wanthu aja mpaka zinapangisa kuti mozi ni mlande chisulo ugira nchito kumoshale mpaka namuswa khosi lili namkuwa pulani khosi ndi chisulo mpaka Yesu anavumbuka ndikuthawa ndikusegula pa khomo paja kutuluka zime zinapangisa kuti amai wandi abambo nawo sapezeko mpata nawo swatani aturuke koma wili wanakakamirabe mpaka nasekabe payani pa khomo paja ndipo mmwe mjadi nali kumenyana kumenyana kumenya pisa kuti bambo winaye wogira nchito kumoshale namugira khosi lili ndikudumpa naye ndikumenya naye chiseko ndikugwa naye panja kuonekera sopano
kugulandu
kugulandu anapizwa kuti ndikuti pamenepa anthu aja wachipata cha imbira kale phone ku limbi police blanta ya switch komaso kundirandi komaso uthenga wafika kale sokunja kwa chipata chimene chikuti ntembo wata wazuka kumenya ndanthu wogira nchito kumoshale kutazaza kwambiri inapizwa kuti aja ndagwana uri mozi panja apapa sana topebe kunimenya ya anapizwa kuti amapitizabe kundikuwapula pa gulando
panja pompa
eh panja pompa ndi pamene matire ndiri moyo kodi nimuni phera chani ine zinalanga ndine aize kumwenda gasta kumwenda mcdonald
kumwenda ndi wili
kumwenda eh ya
kumango kuwa sopano
eh ya gift kumwenda kumachula maina anga onse ndi pamene sopano kunabwera wankulu wawo wachipatala timata peaceful andipana nina utasiani kai tasiani kai tasiani kai mawamende nazama siani kai ndipanda jana sia atasia anapizaonea kuti akuti iwe ukupeseka bwanji kuno ndati asindikuziwa kapesedikira kamende upeseka kuno akuti ukuona chani ndati andikuona zinthu zosiyana siyana maso mwanga akuti panopo kuona po chani ndati amwechisanzo amene mukundifusa ini ndine ndiyosiyana ndikuoneka kuti munthu wokuda ini ninzungu akuti a oh
analide zungu
eh analide zungu
kumama angu achijewa
eh kumama angu achijewa akuti china ukuona chani ndati ndikuona zindikiro zina zimene zikusweza kuti ndikuchipatala zimene zikuoneka kuti kuli anthu ena akuyendera muzinjinga zimene amaendera anthu opunduka zimene zikusweza kuti ndikuchipatala kumasi ndikuona kuti mabede ena amatayala amene amagona anthu odwala zimene kuzipasa chizimbe kuti
ndai imene akuchosa kumene kuja
ya
akuchosa kugula anthu kuja
ndikuti ndili pagula anthu sana ndichosi paime
ndaye mu kuzofusa zimafusidwa pene
ya pagula anthu leche ndipamene mankhazi minisi akuchina kuona cha ndatandu kuona anthu ena amene avala za white uniform a white aika kaujena apapa kachizindike zoti ndanthu ogwira ntchito kuja kuchipatala ndipamene ananena kuti musieni ali bwino bwino mpaseni bedi ndipo nthawi yomweyo anakwanisadi kundibwisira chinjinga chimene amaendera munthu opunduka ndikunikhazika pamepaja ndikunikutirira asalu ndipo anapita nane ku theater nditakafika ku theater anapisa kuti mtango atango nigoneka pa bedi nthawi yomweyo kunabwera wankulu wa askari nthamene ndipo atafika akuti
kunabwera
akuti huyu ali moyo we mwana woipa kwambiri we ndikupempheni kuti malizani nje nava wogwira wa chiro chipata une kuti ife kuno usiti mapanga koma kunoko ife
ndikuti mbiri inakafika kwa mkulu wa polisi
ya mbiri
inafika kwa mkulu wa polisi yu kuti kuri kwakutwa kuti ndikuba ndozunguza
ya inafika kwa mkulu wa polisi amene
ndi amene ananena kuti malizani
ndi amene ananena kuti malizani kuchipatala kwa uza doctors ndipo anena kuti ife kuno usiti pamuntu koma kuno kuti mathandiza anthu ndipo pompo ndikuti nkhani jairi pa air ndikuti aliyense waziwa zoti ndamwalira aliyense waziwaso kuti ndazuka ndizimene zinapangisa kuti mabungwe atengepo gawo ayambe kundithandizira kuchipatala kuja ndipo kuna chithandizo chimene maandira nandira chithandizo chapamwamba kwambiri chimene ndanenera kunena kuti chinena chinalibe komano ndikunena pano paka ndayikiridwa chinenachi takulamba imodzi nalibe paka ndayikiridwa thakoyi pokoka nyama yochita kuyikiridwa mosemo mumu kundikira ikira bwino bwino nyama mosemo mpaka panopo ndabwera ngati mene ndilili ndipo ndakhala ndithu kuchipatala motani kuchoka 2011 11 mpaka 12 13 14 ndili kuchipatala
almost 3
years one day ndili kuchipatala ndipo nali apapa chipata chapa chanandichosa fuka nakhapo chaka ni miyezi
chapa Queens
chapa Queens ndipo anatumiza kuzomba nde apolisi amakhabe kalikiriki kuti andibebe kuchipatala kucha kuti andiphebe basi andimalizebe
wa polisi ntima unaonena kuti
timubebe
timutenge
timuphe uyu basi nde napizoonera kuti zili chonchicha napizo kuti amakhanga takukokana kokana ni mabungwe koma zosatira zake anapizo kunena kuti mabungwe anandizo uvomere mulandu umozi mwachangu kuti akumange ndipo navomera po mulandu wako 80G umene anandigwira live ndipo pompo anani manga 42 years ndina kangati mbali mozi ndili mwa a prison mbali mozi ndili
so mina zimakanika kuti akuphe akumalize ifo chino ina kuti ali mwa prison
anali manja mwa prison ndina bizwa kuti mpakana amantengabe kumapita nani ku court mpaka mwachidule nani milandu ya mada yokwanira 7 yose ija imene mapanga ichi milandu ya 7 ya mada kumaso milandu ya mdrobale ndi mabagalale mpaka 20 chakuti zose zinapizwa kuti mwachidwe milandu yose anani gamula anani manga 111 years
aka milandu yose iyi anayiphatikiza
ndikuni manga 111 years
yoti ukhale ku prison
yoti ndikhale ku prison
tipumire pamenepo program yake ndi program ya kangaude ndi nkhani zoti simungazimve kwena kuli konse koma mwina mukabwera pa kangaude zitheka kuti muzimve nkhani imeneyi nkhani yochitisa chidwi yonena kuti ukamaimva kunena kuti kodi mulungu akati ndizoona zimenezi kodi mulungu akati munthu afuna musungire moyo zimene ndadi chonchi kucheza ndi munthu amene ali ndi mayina ambiri mbiri yemwe yoweni gasta isaac
mcdonald
mayina ambiri mbiri akuti iye anafapo kugona mu mochale 3 days kutuluka mwali ndi ayi
mpaka pa 12
mwatiba
kuchokera pa 8 mpaka pa 12
kuchoka pa 8 mpaka pa 12 kuma tuluka ali ndi ice koma kukhala ndi moyo dzina langa abeuzulanga tipume tibwereso chigao chajwiri kumaso chosiriza cha program imene ya Kangaude kujeza ndi Isaac Joseph Isaac mulowe ni muligasta maina ambili mbili akumanga anitu
animanga 42 years
42 years mukaphatikiza zinazo
111 years
111 years tifike pene koma anthu azimvadi zoti munthu ali apapai anamwalira
ndithu moti wasimikize kuti munthu amene ali apapai anamwalira
kunali kumwalira kapena kamoyo kanalimo
moyo kunalibe fuko akati munthu uli moyo ukagona munthu umazwika zoti apapa ndagona pena pake pakama yabwa umatha kukanda kapena sumatha kuziwa zoti ndili moyo foyo yoti mwina ukulota koma muzosezi nenalibe kapena palibe simeni maziwa kapena uganiza ai koma palibe
zajidika mapita ku chipatala kuthandizani
inapizwa kuti pamene pacha kumakhala
ku prison
ku prison
chijiri
nali pa chijiri ndana ni chosapo kanisi ya kuzomba zomba maximum prisoners ndakha umene kucha inapizwa kuti namba kuyankha milandu ya madaija mwachidule milandu ya madaija iwiri anani manga life in prisoners kuti ndikhale kundende moyo wanga wonse kenaka ndikumayankhabe milandu yomwe ya madai.
Kubachokera ku prison makayankha milandu ina.
Milandu ina ya madai. Kenaka anani mangaso milandu iyi ya madai ina ikusalai. Anangoni manga ma death sentence kuti boma lindiphe. Ndi kusenza kuti 111 life in prisoners yosei yalowa muja mu death sentence kuti boma lindiphe. Kuti president ndingo saina apapa kuti anthu aja kupanza wapedwe ndikupomba ndikutani kodi ndikuphedwa inabizwa kuti nali mundende koma mundende mundu ukhaso mundende ina nali mundende koma ndu ukhaso mundende ina
ku maximum prison akuti umakhala ati kulindende ina uma kulindende ndi kulindende
ya
ndanena ndi zandende imene
ndende imene ndiyokhala anthu amene agamulidwa kuti akaphedwe pamene anthu amene amanga kuti akakhale kundende moyo wawo wonse anthu amene amakhala ndi azinzawo kunja ukapena mmozi ndi anthu osiyana siyana kama amene amanga ma sentence kani ma 10 kani ma 15 kani ma 20 kani ma 30 amakhala mmozi ndi azinzawo pamene inu mmakhala kwanokha pa gate pamakhalaso abwana simmaenda yenda ayi mmangokhala kuti mmangokhala
so malo ako prison kuja kudusa ena ndikulowa ndi awawa ndi asamaendeso
ya ndikuloka
munali kwa anthu angati
kumene koko tinali kwa anthu 43 nali pandu 43
chabwe
ndipo nali kukhala ndipo namba kulingalira moyo wanga kuti ah kodi ineyo paziko pano senza siapo mwana kodi ineyo kusenza ndikamwalira ine kusenza mtundu wako watu watha kodi ineyo moyo wanga ndikupanga jani nanga ndikupita kuti iwe akan change your mind ofunika ndisinte kaganizidwe ndisinte zero zanga
koma sopano munthu uganiza kumene kuti nali too late simunali kumalo konena kuti kukwatira kusukunga teke
pamene poso pano kunali kugaiza pano tulet kapena kulira ni ntima kuti ndikupanga chani nanga ndikufuna chani kodi kumpha umapha kodi ndapeza drama za mbili ndapeza drama za mbili ndapangira chani nanga ndili ndi chani ansa na episode ndilibe kena kana ngotenga moyo wanga ndikusiya manja mwandani mwamu kumwamba
kuti ambuye chitani nawo
chitani nawo
anachita sotani
ndi episode kumakhala inango zindikira mwazizizi ndikuitanidwa ku Blanta Supreme Court kuti ndikalowe court ini ndapeza anthu kuno kuti analowa 1980
court of appeal imene
ndapeza anthu kuti analowa 1980 1991 ine ndabwera 211 ndikalowa high court Supreme Court chifukwa yani okay naona kuti Mulungu ali kumbali yanga ndipo ndapeza kuti ndakalowa court licha takafika kumene kuja siku lomwero anapeza kuti anani chosadi pa death sentence paja ndikunisiya pa yani pa life in prisoners ndipo pa life in prison apa nachoka ukukuku
ndendeja munachoka ko
eya ndikumakhala
kuphedwa kuchi
eya ndikumakhala ndi azizanga awawa kumene kumakhala life kuti adwale malira amwalire ndikutukaidwa wathirapo ndinakhala pamene paja ndinakhapo ka 4 months kaya inapizo yakuti ndikudabwaso yandiitanaso high court u supreme court yomwechi yukanichosaso paja apa kuti ai inuyo pa life in prisoners paja tikuchosaniponi ndipo ine kuyambira lero tikubwezani sentence yanu 111 years
chifukwa amati chani chifukwa chani
auti takukhulukirani ini
zinthu zinamwira si mumazimvesa kuti zikuyenda panje
zimvesa kuti zikuyenda motani
okay so inafika pa 111
pa 111 paja ndikumakhala ndikumakana kaposo ka 2 months nangu sindika ndukuita ni duasu. Nduku wapeza otu sente si jasu. Kusupreme court kwa kujana hicho sofika baja. Pa iyi subano inari high court. Mm-hmm. Osa supreme court high court kuzomba. Mm-hmm. Inandi chosa ndukani sila 42 years yoyamba ija. Kutituma sente si tosi.
Anadi chosa?
Nduku tulosa 42. Fukwa sente si haikuru inari 42 years ija. Ndana tulosa 42 muja. Mufotitu muja. Inabizo kutu wina natuma 28. Tuna tuma 30, tuna tuma 18, tuna tuma 16, ndiye tuna panga 111 years. Demo idu anansira 42 years. Atansira 42 years, nangu sindika kumakara, kuchoka 2022, mpaka 2023. Ndipo supano, pa 2 July, ndipo mendu kudaba kuti high court kukufuna.
2 July, chokajiri?
Chaka chomo ichino 2023.
Ineho, 2023, 2 July?
2 July. Yeah, naka, pika mengu kuja kukoti, akuta adijani. Bajani pa 27 July.
Kujoka pa 2, akuti yae, ubele pa 2?
Pa 27 July.
Tai mene umajoke la kuzomba?
Ni majoke la kuzomba, ndasikari azomba. Inapesu wakunina kuti, itafika ababa pa 27 July. Itaka lo wasu, naka pesa judge kulibe, ndipo anapanga adijani iso date, ananduzo ndibele pa 1 August. Ndipo pa 1 August, napitadi.
2023?
2023. Itapita umine kuja, pompo pompo anabizoti andi kukira andi siya andi taya
anadijani
anana kutitaku kukirani kuma musakachi mwiso taku kukirani
deti
pamene papanali pa 1 August 2023 inabizoti anantengaso pame pacha ndukuni bwezile saso kuzomba maximum prisoners pozindi kia kuti munthu akakutaya kukhoti pamfunika zoti pakhale umboni asaine mapepala oti akapasa prison kuti prison akhale ndi chikolezo kuti akutuluse mkati mwandende ndipo pa 22 pa 1 apanagona mkati mwandende pa 2 ndipamene matuluka mkati mwandende imene ya zomba maximum prisoners ntati ndatuluka nafika kunoso kulimbi ndafika kuno kulimbi pozindikira kuti ndine wochuka kwambiri anthu atanguniona. Ena ndi ena amene ndikabapo nawo. Ena ndi amene sumina ndikamwa nawo limozi mowa. Anamba kudaba kuti bwanja amwe ndati panopo eneyo sindikubaso chinthu cha munthu. Kapenaso kutengaso chinthu cha munthu. Kapenaso kusiriraso chinthu cha munthu. Panopo nthamene ndijani kodi ndilibe. Panopo Mulungu ndamene angaziwe kaendesedwe kamoyo wanga kapena kachikhaidwe changa. Akuti ho akuti ndi anthu aja. Sama vese sabi anamba kuimbira mafoni kupolisi ya palimbi. Kuta sipweni uja wabwela, sipweni kumenda uja wabwela, ena kuti gasta uja wabwela, ena kuti gift uja wabwela, ena kuti Isaac uja wabwela, ena kuti innocent uja wabwela. Ndine namba kuna kuti, izi ndita kupedwa, ndi sana palamure. Wani nyumba ini ndilibe panopo, ndilibe maro okara. Nima gona ntau ni momuno, kapia ndizi gona ntau ni momuno. Ndi mwina, ipezo hati mwina ndakumanda polisi. Mwina andi gwira, kukaniza zinchito zanga zimeni magwira. Kapena, apena pake pata kuchole duwa kandi shopo kandi jia nazito, ndisipweni uja watuluka. Kapena ndi gasta uja watuluka uja. Ndeni nagazo, ndipange wanja ababo. Nakuwa nisa kuenda ni mapazi zanga ndupita sukulimbi police station. Tapita sukulimbi police station, nakafika msaiti office, room number 4. Ndipo kume kuja, nazipanga introduce. Ungo panga introduce, nisana na marize. Anabizo hoti anthosaji anani zindikira, po zindikira zoti ndini nima foto anani jambura masnap.
Aliko kumine?
Aliko kumine. Inabizo honi wakuti anani zindikira, kuta ndiyo kutijani. Nakuma ni madama na foto kwa zirabu nobuinu, kutapo kubwela kwanga kunoko ndukuza kukira mbendera. Ndi cholinga choni nakuti, pano mkanduo na msono ngarima ona mtu hukuba, kapena mtu wajifuamba, kapena mtu uipantima, ai. Pano pa msanduwe rengereso mchina chiri chose, ndipo sindifuna kuzaba kapena kugwira so chinthu cha mchine chose ndipo
munapita pa police
pa police ya palimbi mondo unena pano nthawi zambiri ndimati ndikagona mu nyumba ndu ndagona ku room ndu tena kanigera ku muna kaoni 5 kamba ndiye kuti ndakalipira room ku bangwa pa tapata ndiye kuti ndagona ngati sana ntandize ndu tsikumene ndigona town momwemo pa thumba ndifunda so thumba zimene mafunda town ndiye nabizwa kuti
mumaja chani maganyu.
Ntauni mwina mkuona manja manga mkuone kapu ungati matusa jonjo. Edi, imabizo hoti, wina, mwene tuwazire niko mkuni, basi ntenga mkwangwa ni mwazira kujani, mkuni zake, anipasa ukafafa ndede, ndio ningo kula tobu wa siku limene langa landitani, landitekera. Mwina, amwene, pali kumisele fuwa pa ndilimile nikoni. Basi ndalimilepo, ndakatira atenge kaka 1000 nje kuti siku langa limene landitani, landitekera. Kuma kwambiri na kuma ndi brother wina, amena machidwa kuti ndingoti brother, kuma amene sinaki ndi innocent. Amene, ntamu foto kwa zera chimene ndiri, ndi chimene lupanga, ndi mwena akuti amene, zinamu kuzantima kwambiri, ndipo muzova zimenda valazi, ama ntandizea ni brother amene.
Mafanzi futa, sautukuti sopano, mini munaturu kajonchi kundende ko?
Isinaturu kajonchi. Mwenduni na pande ni brother wina amina ama nilimbikisa kukani ya uzimu. Kumasu kukani ya jikaridwe. Amina ndi innocent. Muti yei ndi venda mtau ni mene ya limbi. Muti jiri ama nilimbikisa kukani ya uzimu. Kumasu kukani ya jikaridwe. Muti uo salula kutindi karipa gulama soko neso. Kapina lama pokoso chani ai. Ndipo iwowa. Ndipo natingadi kedwe chao. Ndipo sandi inari onse, nimene au ndipite uchaichi, nima pempira 7 stay. Ndipo nimene upita uchaichi, masiku enawa nima taupita ukufellowship. Choncho kumapempira. Ndipo iwowa, ama kwanisa kunilipira rumu, mina 1-5, ingati alibe, ndi kuti alibe.
Mumagona rumu ya 1-5?
Ya 1-5. Ngati alinayo pasiku, kumantawa zambi ni magona ntau ni mwemu. Ndi inabizwa kuti. Panopo nchito yanga ni makonda ulangizi. Sini mafuna zuta nzanga zimenyana. Kapena zipanga zinduzoipa.
Aba mkuna uso duwa bwino.
Zona zimenyana.
Yandani sana.
Ikakala menda nene nakare. Zofa zose zimenda falaisi. Nimuzikone kwa nizanyuani. Ameni mati brother innocent.
Ndamina na kupasa nisoni sabato.
Ndamina ni pasa sabato.
Foni yomu mandi imbi. Tima kadu kuyankula. Foni mulibe edwi.
Ine foni ndiribe.
Ndia ndani foni me.
Natengapo nampala ya Madam Pepa kunoko.
Ya kumandukunena yomu ini yomu maimba. Uimbira kuhu.
Ni makazi weti mwina kumango bwere kamuandu. Kuma kwa lino ndatenga ma contact number. Amine ama nditandizira. Kumbali ngati ya uzimu. Kumasu kumbali ngati ya zovara.
Mwani bantima kubira baka nema. Kuda antu wakoni. Simu nafini kuzibisa.
Zona
zi. Fuga jani. Antu ambiri wabawa zunguzo wapangazo ipa. Ama da ine mundibisa antu standoni.
Moti panopa. Palibe chifuwa joni ningabisile nkope kapena kuenda mama antanga. Kale ntauni ni maenda pena palipose mama suka. Ndichofuwa ndabwira pano. Ndicholinga choti mwina ndipempe chitandizo. Ngati ndipempe boma kutili ndipase maru hoti ndizikala. Kumaso mafanya.
Ababa mwangu kala muntu upanda maru.
Upanda muntu upanda maru.
Upanda mbali upanda maru upanda maru ukala.
Ya moti kina ichosi ndiribe.
Sabano jabino? Antu nkumani nakuti supano amene wafuna zipanga business yanji kundende kusuma puzili kina kaje uchita chotukozo baba
kundende mene ndikunena kuti sindi mene anani mangira antu amene amapanga kuti amene amapuzira kuti chito twamanja ndi okoka amene amanga kuti masente tungono tungono
koma inuyo munayi munthu wankuru wambiri
ya ndi anani manga kwambiri zimene sindi manga sina pesa mpato
mungapange business yanji
ineyo business mene ndikufuna ndioti mwina ikhale yokhazikika yapa khomo machisanzo kumagulisa ngati za grocery ngati chimanga nyemba na ndolo kobwe ndi zinthu zina zokhazikika zapa
anthu ena kuza onena kuti awati sapaseka endalama kunama ti ayese azikonza kaya pa khomo azibwera za konza pa khomo
yes zimezi ni nditha kulola ndi moyo umene ndili nawo ndipo pano pantu akandiona sakanga taona so munthu yemwe uche kapena
aku inu kupulumuka ndi kuti Mulungu sanafune kuti mufeto
ndichofukwa lero lino ndazipanga li great kuti kodi ine ndi shasha ndi ndikazoona si shasha ine ndikazoona kuti nanga izizi kuti chitikira chifukwa chani ndikuona kuti Mulungu ali ndi gawo la likulu kwa ine ndipo nini chito yaikulu kuti nditumikire kuntundu wa Malawi
oho
ndithu ndithu
tukupita kumapeto amacheza athu nkutheka mwina muli ndi ma
yes.
Usidiza.
Mau ndili nao. Mau wanga weyamba ndupempa boma kuti ilinditandize malo okhala. Kaya mabungwe, kama kampani, kaya mipingo, kama iko antandize malo okhala. Ndilibiretu panopo ndumagona town, ndumafunda tumba, ndumasuwa chokuja. Komaso kumbali ngati ya zovala. Antandizeso kumoyo ngati wa business ndizipanga ka business kuti moyo wanga ubwerere mchimake panopo ndibe china chilichonse
chabwe
ndi
pali anthu ena apo amene abale awo munapha ine
zwona zimenezo
aona kuti uyu ndamina napha bambo anga uyu ndamina napha mwana wanga napha nkolo wanga anabaza kuti zakuti mawu awo anga khalotani
kwa iwo woti ningo pepe
muyanganikame
kwa iwo woti ningo pepe sakwambiri komaso nzimu wawo usema ntendere komaso ukafikireso kumpando wa chifumu kumwamba izi zinango chitika fukwa cha moyo wa chiwanda koma izi siza chitikanso ndipo panoso sindiriso choncho moti mukakumana nani tiendi jezini tiendi kareni ndimene limakhalira ziko munthu umakumana ndi zambiri mwachidwe tafutukuza
choncho so mukupepesa kuti onse amene inu munapha akukhulukire na bale awo
yes onse amene napha azibale awo andikhulukire komanso mizimu yawo yuse mwantendere ndipo pano ndili pano ndi cholinga choti ndikulapa kuntundu wa Malawi ngakhale mtauni mene ndikukhala naitanisa machamani onse akunsika ndipo usewa nakwanisa kuwape pesa
akukuziwani machamani ena
akundiziwa kwambiri mondikunena pano andipasaso malo mtauni mukutiwo ngati mungakhale mungapeze kandalama muta ukhoma ka bench apapo kamwezi kulisa foja kamwezi kulisa kani chani nangoti ndathokoza kwambiri koma panopo ndilibe poyambira koma malo angokhala chani angokhala choncho
chabwino ndathokoza kwambiri apa ndigwise ntchito dzina liti
apa mugwise ntchito dzina loti gasta kumwenda
ndimela khazikika
ndimela khazikika ndi langa langa
ili. Oho inaja oweni tachosa
ai aja ndo anala upando
siaji upando ngotenga
ndithu
ndathokoza kwambiri
ziko mwambiri
ineso mwina malo mwa mibawa tv tifune zabwino zonse
ziko mwambiri
komaso ndithokoze kuti muna panga chisankho choti tijeze
ziko mwambiri
ena mwina saka anatha kuti rola koma mwafunisisa kuti nkhawa zanu mutule
ziko mwambiri
ziko mwambiri
ndathokoza
menemo ndi mmene tamalizira programu ya kangaude kangaude siku lina zabwera kwanuko zamulandireni komaso nkuteka inu mufuna mumthandize kangaude kuti afikire madera osiyana siyana namba ndi mmene akhale kuyenda pa skrini panopo mwina kutiuza kumene nkhani zomwe zikuchitika kwanuko tamuzani kangaude abwere azachambule program meneko chokera kwa ine Abel Zulanga ndisaiwale nzanga pa kamera standard chinganyama komanso sungeni chinzere mwakomanose pizanona program osatira bye bye.